I tino angi tū, te rā maumahara o kawa tuatahi ki ngā riri whenua o konei. I karangahia te rā nei ko te pūtake o te riri, i whakatūria ki te tai tokerau, o tira ki te wāhi i tuatahi ai, te puehu, i Wainganui te Māori me te Pākehā. Hei tā ngā kai whakahaere ki a Hania Douglas, ko te tino kaupapa o te rā kāmehameha nei, kia ako te motu i ngā kōrero mō te hītori o tēnei whenua.
Tutū ana te puehu. Ko te pūtake o te riri e ngunguru nei.
E kaupapa tēnei ko roke e wawatahi ana, kia ata huihui mai ei te tini tangata, hei haka oho i Aotearoa ki tō nano hitoria.
I rere te kara o te whakaputanga o te rangatiratanga o New Tireni i te atatū, hei whakamahara i te pakanga o kororareka.
Aha tōro kei tōro!
Hei, panaka, panaka!
Koinei te hua o te kaupapa Homai He Rā, i tīmata i te pētihana a te kāreti o Ōtorohanga.
When we first started the petition, we just thought it was a little kaupapa, you know, from Ōtorohanga College. And for to see the amount of people that have come, it's amazing.
He oi anō, he tīmatanga noi ho tēnei mo te pūtake o te riri i te tukunga o te Māori ki ngā rekereke o te maungati tohea.
History in Waitara is ongoing because there is a bill at the moment before Parliament to deal with that land. So this is not just for the past, this is for the present.
Waitara anō te wāhi e tika ana pea ki aro nui te atu e tarana ki Engari. Arā anō ngā kōrero e mea ana, e harai te mea mo te riri te tino aronga, Engari anō ko tō tātou rangatiratanga, tō tātou mana.
He karere nā ngā iwi ki te kāwanatanga, i runga i te hiahia kia ākona ngā pūrā kaupakanga a te Māori, kua roa e noho hunāna.
And if we get the past right, we'll understand the present better, and the future is going to be better for all of us.
Hei te 2018 o whiringa anuku o te tau 2019, tūai te pūtake o te riri ki Waitara. Hania Douglas, Te Karere.